nje on social media Phakamani Rsa kuzo zonke indawo
khona kunye mhlawumbe ufuna ukudlulisa umlilo umsakazo Nongoma FM
engifisa ukudlulisa kumuntu osaphushana olalele njengamanje ukuthi kuqala amele uzathi ufunani ube wena konke okufisayo ukuthi kwenze ngoba iqala vele ngezifiso yabo
yeah
thola indlela i-social media seyikhona internet seyikhona internet iyo yenza ukuthi yonke siyephambili yazi ukuthi ufunani uhlonipha abantu on social media ungathuki noma ubani kho igcine ugcina uthola nomuntu ongakusiza uyabo lonto le
yeah
just be yourself ungazifake cause mozi faker ngeke uthole size bantini bese utshela ukuthi uright thina kanti uyabo lonto le yeah
kwenda kuyishilo ukuthi angaze amaphilisi awuthukela kancane kuyona problem isethele nje
Ah ngidayisa amaphilisi okugeza ngoba ngithi kade awasafuna ukugeza.
Yeah.
Dayisa amaphilisi okugeza. Uyalokhu uginqa two bese uyalala ovuke se
uclean.
Se uclean umzimba wonke. Ngidayisa amaphilisi ugogo izolo nje ihle inhliziyo yakhe iminyama akakwazi ukudla. Ngase akagwinya igroup inhliziyo yakhe izokhanya. Because ngicabe nentombi yami ethe ngithengele amapads ngithengele ama break pads mina ama exam pads awagumnani bamculo kamasikandi omculo kamasikandi ngabona nje isitulo ngoba sikanje vele uthi mina hayi ngisitulo esisho eze isitulo esihle yabo lonto le
yeah
kumnandi kakhulu enikuba umsakazi ku wrong yazi kuba umsakazi yazi ngani
yeah
omunye umfana wasekhaya umsakazi masiyathethe idlozi yena uthetha ngokusakaza Sikhulekele kuhleke lapha na baba umkhize lapha ngithi awukahle amadlozi ayazi yonke into le.
Wethu ay ngeke. Mhlambe ke asiphile futhi inombolo bese ke siphuma kanje.
Ay gam inombolo yami 072 01 W4 024.
Yeah,
072 01 W4 024. Bengicela nje ama-followers ami ku-Facebook ngathi kwatshela kancane ukuthi Mina ninthisa nisukerunde limahliphihliphi ikhanda nelishaya pakati pakati.
Awuphinde futhi?
Mina ninthisa nisukerunde limahliphihliphi ikhanda nelishaya pakati pakati. Ngiyanithandi kakhulu nini followiche pakati pakati niyazi ukuthi mina nishaya ingoma munandi ngizakhipha isingirele hayi isingirele nemakhapure yokungajoli. Ngicho isingirele yakuthi ninthisa mina pakati pakati.
Ai, vai. <baby. laughs>